bakithi abantu abangadidwa ama practical asemaphusheni khona ama practical nakhona njengana ukuthi uphupho ubhukuda uphupho uqokiswa ijazz angithi uvuke kuseni vele ungenalo lelo jazz angithi vele uvuka lapha ephusheni lakho uphaphama ungekho manzi okhomuthi awungenanga wena emanzini awuzange futhi uqokiswe ijazz ukuthi uma uphaphama uyiphaphamele uyimbathele ublanket wakho noma wamapakistani noma wamasomalians noma wasehome choice kodwa uphaphama umbethele yonke ubadulela uyimpetha uphaphama nalo jazz ehe logo ke kuchaza ukuthi mangithi nama practical usuke nje wena kuthathwe ingqondo ebusuku ibona abale abangasekho bekubonisa uhlelo lwakho ukuthi fanele lihambe kanjani bekubonisa indlela yokwenza izinto zakho ukuthi fanele zihambe kanjani njenganako ukuthi nje uma ufanele uyiswe emanzini bakukhombisa kona njengoba wena bekufaka emanzini ufdinga ukuthi uyiswe emanzini hayi ukuthi usungenini njengoba bekugqokisa ubone uphapha uphupho ubugqoke lo jazz ubuvela uzophaphama ungenawo awunawo kodwa bakhomba ukuthi kudingakala wona lo jazz kuwena ingako ukuthi igokongolo lelenzusa ligeza idlozi kuwena ligeze imoya ekwena liphakamise kunikeka amandla konke njengoba lihambisana namakhandlela nawo ayakhuluma lawo makhandlela solahamba nawo angiphindi umuntu angangibuzi kanjani lo makhandlela leyo nto yaziwa umuntu osuke elashwa ayonto ochitha isizungu ehene lawo makhandlela ke ayakhuluma nawo ahambisana nalo lolu khamba okwenza ukuthi izinto zakho zihlangabezeke kalula amaphupho akho ayakhuluma ayakhuluma idlozi liyaxhumana nawe likhulume likukhombise ofanele ukwenze likubonise indlela zokuhamba kwakho likubonise indlela zokuphila malikubonisa kanjalo uzothi usadingelani ukuyobusa kumuntu usadingelani ukuyoba ngaphansi komuntu uthwase kuyena and idlozi lenzo alikotizi masithi alikotizi sichaza ukuthi alikufuni ukuthi wena uhambe uyohlala kwakhathini uyothwasa khona ngoba the minute or the second likhulu ne minute the second unyathela ngaphakathi kwesango lalapho uthi uyothwasa khona idlozi lakho liyakuduba lishiye and abanye banenhlanhla liyabatshela ngisho emaphusheni mesethu uqoqa amasaka nakho uzoyothwasa ubiziwe ugobela kwakhe lo ababisana nothozothwasa abe nenhlanhla limtshethe muke weza muke wahamba uthi uthwasa sizokushiya thini alimfuni umuntu okotizayo alihamba alikwazi ukuthi lingayohlala emzini womuntu komunye umuzi lapho uthwasa khona alikwenzi alikufuni ukuthi izohlala khona lingaze kugcine selingcoliswa la selithwetshulwe sekwenziwa yonke into lisanywa yonke alifuni leyo nto lifuna ukuthi wena umuntu onenzuza njengoba kuthiwa kathwasi kusukela lapho ukuthi akazi uhamba yohlala kagobela adla izinto zakhe akazi ugcoba bovu akazi uhambe gida angeke umbone ethwabaza emahlathini ezeba namansense ethezela ugobela wakhe cha uhlala kubo umuntu odla inzuza emiselwe inzuza kubo libikwe igobongo lakhe kubo noma kwakhe mesenomuzi noma ke noma bekuthiwa intandane le kuthola ikhona umpheme amiselwe khona ngoba isolution igcina ikhona empilweni amiselwe khona umpheme la ethole nompheme khona amiselwe khona igobongo alidlele khona le khulileke khona yena hayi lapha emzini nomuntu la kushiswa impepho endlini la zobe lisebenzisa kuyona igobongo mhlambe kubuye kushiswa impepho kubizwa amadlozi amanye nelakho phela uma uzodla igobongulana kufanele ibe khona phela ukuze liphakame kahle manje alikufunike lokho lenzuzo lifuna ukuthi lingakotiziswa ubizwe ugobela wakho akumisele igobongo lapho uzodlela khona ukhululeke kukini kukwakho or umpheme wakho nje wawuthola ndlela nothola ngayo asazi kodwa nje udlela igobongo lakho khona ngokuthula nokuphepha ulihloniphele igobongo lakho wena ngendlela azobe ngiyalele ngayo kugobela wakho. Yingako-ke kuthiwa awuyi kothwasa monenzuza, ingako-ke kuthiwa idlozi lenzuza aligodizi ngoba alifuni ukuthi luyohlala emzini womuntu. Phela wena uma uyohlala emzini womuntu uhamba nalo, awukwazi uhlukane nalo, uhamba nalo, ngeke uyohlala nalo emzini womuntu. Uma selithi lizokuduba likushiye uma uthi uyothwasa kodwa libe likukhombisa amasayini ukuthi khona into efanele uyenze ethinte imithi, liswe likukhombisa ukuthi sifuna kona uyenzile lento kodwa hhayi ukuthi uyohlala emzini womuntu. Lisuke lithi ke malithi lizokushiya idlozi imali lakushiya-ke, ayi kusuke sekushube kakhulu kubheda nje, suke sekumoshakele. Angiboni ukuthi ungaphila kahle ushiywe idlozi. Suke kahle kahle likukhombisa ukuthi izosidina le nto ofuna ukuyenza, izosicasuna. Aligodisi idlozi lenzuza, umuntu udlela igobongo lakhe nje lenzuza la 7 days at her or his place ngesilungu, not ukuthi uyogodiza ngoba lona lizohlukana nawe uma uthi uyogodiza. Yilapho umuntu othi mene mbono ethinta into eziyimpawu zenzuza kodwa afela yena ahamba athothwasa, kuvele ukuthi ngci, kube eminyama ebusweni benkawu, kube eminyama empilweni, kube eminyama yonke into, ingabi khona into ethinto yena ephumelela. Kumbhedele. Yingoba-ke suke selenze leyo nto-ke ukuthi alahambanga nawe le ndlela uyihambayo lona. Leyo ukuthi athwasa alikho, uthwasa wedwa, lidiniwe futhi libophile into zakho. Uphuma entwasweni uvele uhlupheke ngale ndlela yokuthi awukazi ukubona ukuhlupheka nje, bokuthi uyahlupheka before uyothwasa, kanti cha ungahlupheki khona usuhlupheka mase ube uyothwasa, ubone lapho ukuthi no, impilo yedlozi iyashaya, kanti iqale ukukushaya ngalesikhathi ungabanga ne-understanding ukuthi kwenziwa kanjani uma unedlozi lamanzi inzuzo. Asihambe siyothwasa, asigodise kangangoba uma kuthi niyanaka uma unedlozi lenzuzo ezinye zeyimpawu zakhona, awuthandi ukulala emzini womuntu unless kuyindawo owaziyo ukuthi okay le ndawo i-onwa umuntu mhlambe ongekho la eduze ongayishisi impepho la, but la kushiswa khona impepho kweminye imizi akulaleki kuwena, akuvumi nje ulale khona. Kwayimini qobo bayazi-ke abanye abantu ngihlale nje ngishaye i-hit and run. Uma ngisho i-hit and run angisho-ke le yaziwa abantu, ngisho le yami-ke ukuthi ngingafika kuwena ngikumisele igobongo lakho siqede. Hey, noma bekusebusuku yazi ngisuke ngifuna ukuhamba, akuvumi ngilale emsini womuntu. Nawe uyayazi-ke lonto umonalo iy'dlozi lenzuzo, akuvumeki nje ukuthi ulale emsini womuntu. Angazi ukuthi uma sekuthiwa uyothwasa kuzohlala-ke laphana mhlawumbe o-6 months ukuthi uzosukuzizwa kanjani, usukuzwa na ukuthi into yami singishiyile sengisele ngedwa, ingawuthiwa aligodizi. Abanye-ke nala magamuthi alithwasi bawakhela lapho, kanti usuke kuchaza ukuthi awuhambi uyothwasa kodwa lona ekutheni-ke igama kuthiwa liyazithwasisela suke sekushiwo ukuthi uma udla igobongo lalo licacisa yonke into, ilona elikunika umhlahlandlela igobongo, ilona elikhulumayo ngoba idlozi liyazikhulumela kwena, liyaxhumana nawe. Kodwa osuke ukuboniswa before udla igobongo lakhona kusuke sawumhlahlandlela ukuthi yini edingele empilweni yakho, hhayi ukuthi usuyenzile, hhayi ukuthi usuyenzile. Ukhumbule phela ukuthi uma uphupha unemali eningi mhlawumbe uhambile ephusheni lakho, uvele wahamba nje ephusheni wathi uzibona ephusheni lakho uzihambela le Mall of Africa wathola ngesizumbulu semali uma uphaphama asikho. Ngifuna ukukhumbulela ukuthi phela leso sizumbulu semali osuke usibonise ephusheni uphaphama singekho, njengoba usuke uphaphama singekho ingoba vela unaso, kusuke khona into ekhulunywayo kuwena ekuthinta imali, nakhona mhlawumbe ephusheni kuyacacisa ukuthi leyo nto ethinta imali fanele wenzini kanjani. So-ke nalana-ke ephusheni lokuthi ubone abantu bakini bekufaka emanzini bekubhukudisa kwashaya cima begqoka usutsha, ufanele u-understand ukuthi awunalo le jazz ade bekukhombisa lona, kusafanele ube nalo. Abazange nje bakuthwasise bakungenise emanzini, bakukhombisa ukuthi wena kusafanele ungene emanzini. uma ukholwa ukuthi uvuka uthwasile, then kuba uvuka ke le mali oyiphuphile eningi kuba uvuka ukuyithathe kuhambe uyospenda e-mall noma uyospenda noma kuphi, ubone nje ukuthi wenzani ngoba phela unemali uyiphuphile, kufanele uvuke nayo. Uma ungavukanga unayo yona, understand-ake nokuthi lo osuke kuboniswa ngedlozi kusuke kufanele ukwenze, hhayi ukuthi usuke wenzini.